vi kai kahe ke ona pu ai ea 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 no ka vi ka ea o kahe ke ona pu a ea no ka vi ka ea Ka wila maka iki nei he mala mala mahapa ia 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 Ka wila maka iki na ia mala mala mahapa Kui e ka ono pele ka ni e he Ho'olo he ke kui ni o palani e he Na vae ka pua ina e he No ka paa kea he mā kua e he Ea 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 Na vae ka pua I luna ea No ka paa kea he mā kua Haina ia mai ka pua nei he o kalani ka vika he inoa la Ea 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 Haina mai ka pua na ea Kalani ka vika he inoa Haina mai ka pua na ea Kalani ka vika he inoa